maisha ni kutafuta.
Erege mabiro mayo,
nini kaonge.
Erege mabiro mayo,
nini kaonge.
Ninja kakimba gima biro mayo,
nini kaonge.
Nakelo soya gima biro mayo,
nini kaonge.
Kwaro yunju gima biro mayo,
nini kaonge.
Ewana lando gima biro mayo,
nini kaonge.
Ewana lando gima biro mayo,
nini kaonge.
Seche mo konya ki minga sienda niti.
Itwa hupe zanya ki manya manya geluya.
Sami lokongi manya
ki manya manya geluya.
Ilokongi manya
ki manya manya geluya.
Ubere telo nya
ki manya manya geluya.
Sami dwaro telo nya
ki manya manya geluya.
Sami dwaro telo nya
ki manya manya geluya.
Kati dwaro mogo nya
ki manya manya geluya.
Sami dwaro tichu nya
ki manya manya geluya.
Sami dwaro tichu nya
ki manya manya geluya.
Mayomunge penye kamana ki kwalot. Niki mabiru mayomunge penye kaka fire landot. Pele ki mabiru mayomunge penye kaka imba landot. Tundu ki mabiru mayomunge penye kanyojimo landot. Pele kima biro mayo munge penye kaka guna landa bulolot.
Ziki pole pole.
Erege mabiro mayo,
pinyi kaonge.
Ninja kakimba gima biro mayo,
pinyi kaonge.
Nakelo soya gima biro mayo,
pinyi kaonge.
Kwaro yunju gima biro mayo,
pinyi kaonge.
Niseche moko nyaki jiudendi. Chamoro nyaki kudilembi matin. Baba oo. Chamoro nyaki kudilembi matin. Niseche moko nyaki minga sienda niti. Imanyongi manya
ki manya manya geluya.
Sami manyongi manya
ki manya manya geluya.
Ubene telo nya
ki manya manya geluya.
Kati dwaro mogo nya
ki manya manya geluya.
Katu bene tichi nya
ki manya manya geluya.
Kati manya nyodo nya
ki manya manya geluya.
Mayo munge penye kamana ki kwalot. Ngi mabiro mayo munge penye kaka wuna lando. Pile ngi mabiro mayo munge penye kamama et.
Sikufe moyo.
Taguma wakalenge nye tutinda gochot. Taguma waneno chena katinda gochot. Taguma wakalenge nye tutinda gochot. Chidama wakale koto tutinda gochot. Siyuma waneno chena katinda gochot. Ahet. Ayoluno go gangero ya kinda kereot. Ayoluno go gangero ya kinda kereot. Pidi mana watemot. Miyo sani wa ninyime. Pidi mana watemot. Miyo sani wa ninyime. Kinda mana watemot.
Ama shabiki nenon.
Kinda mana watemot.
Ama shabiki nenon.
Pidi mana watemot. Miyo sani wa ninyime. Pidi mana watemot.
Hey!
Taguma wakale chino katinda gochot. Chidama waneno ngenye topinda gochot. Chema wakale chino katinda gochot. Oh! Taguma waneno ngenye topinda gochot. ayoluno go gangero ya kinda keot. Ayoluno go gangero ya kinda keot. Bidi mane batemon,
mi usani wane nyime.
Bidi mane batemon,
mi usani wane nyime.
Kinda mane batemon,
ama shabiki neno.
Kinda mane batemon,
ama shabiki neno.
Bidi mane batemon,
mi usani wane nyime.
Bidi mane batemon.
Alofonso,
ane kinda gitich, ya kwaro junju. Ane kinda gitich,
ema walando.
Epile kinda gitich,
ema walando.
Apile kinda gitich,
ema walando.
Epile kinda gitich,
ema walando.
Kinda kiketo mbele, idhi maboro baba. Kinda kiketo mbele, idhi maboro ya ye. Kinda kiketo mbele, idhi maboro baba. Yotumbe motimo kinda kenya sayo tingwa malot. Yotumbe motimo kinda kenya sayo tingwa malot. Vijaka yelito lelo no nya sayo tingwa malot. Elisha toto musipa na nya sayo tingwa malot. Elisha toto musiepa na nyasayo tingo malot. Odongo swagu muginjo be nyasay omina dadi. Odongo swagu muginjo be nyasayo tingo malot. Inda mangu nyandare nyeno nyasayo tingo malot. Inda mangu nyandare nyeno nyasayo tingo malot. Epile kinda gitich ema walando. Epile kinda gitich ema walando eh. Kinda kiketo mbele, idhi maboro baba. Kinda kiketo mbele, idhi maboro ya e. Ako ni kinda ni not, babu kinda ni not. Yama enoga kinda ni not. Ibaba kinda ni not, yakwaro junju kinda ni not. Babu kinda ni not, yakwaro junju e kinda ni not. Ibaba kinda ni not, aguru bela kinda ni not.